Wei ayɛ asthma. Asthma ɛduru kɛseɛ paa. Nti nneɛma a yɛbɛhia fɔ ɛyɛ asthma no. Yɛbɛhia mango, salu mango kɛseɛ no, ne seed no. Wonya ne seed na, wonya seed na na wapae mu. Wopae mu a, saa ade white na ɛwɔ mu te sɛ ikateɛ no. Ade white na ɛwɔ mu te sɛ ikateɛ no. Wobɛyi saa aduane no, wonya no bebree a ɛyɛ. Wonya wobɛhata. Wobɛhata ɛwɔ wia so ma na wo ɛwo a na wayam. Wobɛyam te sɛ powder. Wuyam te sɛ powder wie a, wobɛpɛ ɛwoɔ papapa. Correct honey na wuyam a powder no na wode a mixi ɛyɛ ɛwoɔ no. Wode mixi ɛwoɔ no a, na anɔpa biara wobɛnom atere baako. Anɔpa biara wobɛnom atere baako. Wonom no pɛ ɛyɛ snail. Wohwɛ picture no a wobɛhu sɛ snail ɛwɔ hɔ no. Snail no wohu sɛ nsuo bi wom sɛ like ɛyɛ tiaa bi. Saa nsuo no a ɛwɔ mu no, saa fluid no a ɛwɔ snail no mu no, ɛno nso wobɛyi so na wode a mixi ɛyɛ ɛwoɔ. Wode bɛmixi ɛwoɔ. Nom saa de wei toa so a for 14 to 21 days. Asthma no wohu pium. Wohu asthma bi. Obi a ɔwɔ asthma yɛ adeɛ a ɔde pɛne ɛwɔ ɛyɛ inhaler ɛso. Nnipa kyɛw wo a wowɔ yɛde wato ɛyɛ inhaler so, wobɛtumi ayɛ saa de wei na wonom. But make sure sɛ wobɛyi so inhaler no so attach to this one no, na woyi so kakrakra na hwɛ Nyankopɔn adom ohun ɛbɛtɔ ama wanhwɛ yi po a inhaler no wode bɛto baabi ama wobɛyɛ free. Mepatcho we any me new account no, we ayɛ me TikTok new account no, account dada no mse ya blocky TikTok for a blocky nti mo a mo ahase no wobɛtumi a follow me ɛwɔ ayɛ ahase. We ayɛ S.K.M. we ayɛ S.K.M. wobɛtumi a follow me ɛwɔ ahase.